See ya.
She'll tell you that she loves you, make you feel just like a king. She'll cry to you and lie to you, she'll do most anything. She'll get right up next to you, and the first thing that you know, you'll be telling her you're sorry cause she hurt you so. I said she's evil. Oh, it's evil, girl. Oh,
she's evil.
There ain't no doubt about it. She's the meanest girl in town. She'll invite you over to her house at 9:30. You'll wear a suit, you'll wear a tie, you'll give your shoes a shine. You'll take a real deep breath and knock on her front door. Your little sister will tell you she don't live here anymore. I said you leave her. There ain't no doubt about it. The meanest girl in town. Your heart will pound like thunder. You'll melt in her embrace. But when you go to kiss her, well, she'll laugh right in your face. Because she's evil. She's evil. There ain't no doubt about it. She's the meanest girl in town. Ha 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 ha